Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shira amatsiko TV. Ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cyane cyane ko abari kuvugwa ugateka akazina muntu, abari kuvugwa mu kibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hari amakuru menshi twabateguriye atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Wowe icyo usabwa nta kindi uretse gubyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nayo. Amakuru yacu tuyatangurire mu ntara ya Bubanza aho abatari munsi ya batanu bapfuye bitumwe n'imvura nyinshi. Abantu batari munsi ya batanu barapfuye bahitanywe n'imvura isengenya yaguye muri komine Rugazi muri iyi minsi ibiri iheze. Mu ntwaro muri komine bemeza ayo makuru bavuga ko ibyononekaye bikiri iby'imfatakibanza. Ibice byinshi byo muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi byarakozwe ko n'imvura nyinshi yaguye kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri. Inzu imwe yarasituwe n'imvura nyinshi ihamba abantu bane bo mu muryango umwe. Ni niko byashyikirijwe na Isaac Nyandwi musitanteri wa komine Rugazi. Hampande yabo bapfuye intwaro ivuga ko hari n'abandi 11 bakomeretse. Bane muri bo barakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Mu gice kimwe cya Muzinda inzu zishika 160 zarasituwe n'iyo mvura y'igihusi. Imiringoti ishikana amazi muri karitsiye ya Karama buraruko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ironka amazi avuye mu masoko ari muri komine Mpanda yaratwawe n'amazi barabara Muzinda ntirikirengana niko umustanteri adondagura. Kuri uyu wa gatatu imvura nyinshi yavuzwe kandi Bubanza abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko hashobora gupfa abandi bantu n'ibintu. Imvura nyinshi yaguye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ntiyahitanye gusa abo bantu bane. Mu bice byinshi nka Gatumba intara ya Bujumbura aho imiryango ishika 4000 yataye izabo kubera imyuzurira muri ndamukiza guheze. Amazi yaruzuye amazu aratwara imirima n'inyubakwa rusange asiga abanyagihugu bifumbereje. Abantu benshi begeranirijwe muri site yagenewe kwakira abaheruka gukorwa ko n'imyuzurira basubiriye guhunga ingo zabo kandi ibarabara rifatanye n'igisagara cy'ubudandaji Bujumbura hamwe na Uvira. Ubuseruko bwa Repubulika iheranira intwaro rusange ya Congo byahindutse nk'uruzi kubera amazi, niko umumenyeshamakuru wacu yabyiboneye ku mugoroba w'uyu wa gatatu. Ku bibera mu Gatumba mushikiranganje mu byo ajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu aherutse gutangaza ko leta itegekanya kwimura abanyagihugu bose bari mu bibanza byakozwe ko n'imyuzurira muri iyi myaka iheze. Kubwo umushikiranganje Martin Niteretse ni wo muti musa urama. Mu karere imvura nyinshi yaraguye muri iyi minsi iramaze kwica abantu barenga 120 mu Rwanda nk'uko byatangajwe n'umushikiranganje bujejwe guhangana n'ibiza. Uburere bw'uburaruko n'uburengero nibwo bwakozwe ko cyane niyo mvura. Amakuru yacu tuyabandanirize yashyikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Abugomba ntibuterwa n'umugore. Mu gihe haba haheze igihe umugore n'umugabo bubakanye ariko batararonka urubyaro ngo hari byinshi bibashikaho ikibano kigatangura kubatunga urutoki. Abakenyezi ngo nibo bahura n'ingorane nyinshi zo kwinubwa, gukumirwa, gukubagurwa canke mbere bakirukanwa ngo baje guhonya umuryango. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amenyesha ko bugomba butaterwa n'umukenyezi canke umugabo ahubwo ari ikibazo gishobora gushikira abubakanye bose. Angeline Ndayishimiye agatera akamu abarundi bashikiwe n'ikibazo cyo kubura ikibondo ko hoba kwitura abaganga na cane cane ivuriro umugira neza ryo mu Kibimba kuko ari ryo rya mbere mu Burundi rizanye ubuhinga bwo kuvura ubugumba abenshi bahora baja kurondera hanze y'igihugu. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura y'umubabaro aho umumenyeshamakuru yatezwe amaze agakubitwa bikomeye. Umumenyeshamakuru yakubiswe atashe avuye ku mirimo yiwe isanzwe. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Burunga News bwasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rusama umwaka wa 2023 aho bavuga ko umukozi w'ico kinyamakuru yakubiswe akanakomerezwa cane. Yakubitiwe mu karitsiye Gihungu yo muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Desire ni mubona arongoye ico kinyamakuru asigura ko Shirambere Leonce yategerewe n'umurwi w'abantu bavuga ko bariko barakizura baraheza baduka bamukubita. Abo bantu ngo baramwatse amafaranga ntiyayabaha baca barakomeza baramukubita ku buryo bukomeye cane. Bikaba byabaye hagati y'isaha zine n'isaha zitanu wa 2023 ndamukiza uwo mwaka. Shirambere Leonce akaba yari avuye ku kazi kiwe ka minsi yose nk'uko biri muri iryo tangazo. Abakubise umumenyeshamakuru ngo bari barongowe n'uwitwa Edouard Ndacayisaba umwe mu bajeje intwaro yo mu Gihungu. Umuyobozi wa Burunga News asaba abajejwe intwaro muri komine Ntahangwa gukurikirana no mu gisagara ca Bujumbura gukurikirana hafi inyifato y'abantu bamwe bamwe bihaye ingendo yo guhohotera abahita mu gihugu kirangwamo umutekano. Kubw'uyu muyobozi ngo bababuza gucafuza ishusho y'igihugu. Iyo tangazo risohotse mu gihe buri wa gatatu rusama amakungu ahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubwigenge kumenyesha makuru. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru iri kuvugwa Bugarama. Umukuru w'umutumba yarakombowe mu mabanga. Ciza Venante yahora ari umukuru w'umutumba wa Magara ya kabiri muri komine Bugarama yo mu Rumonge province yarahagaritswe mu mabanga ya na Jean Marie Nduwimana arongoye iyo komine. Mu rwandiko rw'uwo musitanteri biboneka ko Ciza Venante yagirizwa gutunga umugore batandukanywe imbere y'amategeko. Abegereye Ciza bavuga ko adahakana ibyo yagirizwa asigura ko uwo mukenyezi babana yanse ko bandikwa mu gihe indongozi zitandukanye zamutegeka kurongora uwundi mugore. Ciza Venante agira ati sinari gushobora guta abana umunani tumaze kubyarana n'uwo tutandukanye mu mategeko. Ciza Venante yasubirijwe n'uwamukurikira ku rutonde rw'abatanu bagize komite y'umutumba. Umukuru w'umutumba akurikiye abandi bakuru b'imitumba babiri bamaze gukurwa muri ayo mabanga mu kiringo kidashika amezi atatu mu ntara ya Rumonge. Umwe ni Gashigi Silivani wo ku mutumba Mutambara yasubirijwe by'imfatakibanza nyuma yo gupfungwa ingwi zibiri yikekwa ko icaha cyo gusambanya umugore w'abandi. Uwundi ni umukuru w'umutumba Muhanda yaciriwe umunyororo w'amezi atandatu n'ihadabu y'ibihumbi ijana nyuma yo kwikekwa ko ubusambanyi. Iyo mitumba uko ari ibiri iri muri komine Rumonge. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru iriko iravugwa cane mu ntara ya Muyinga. Yakorotse ku rutaro agiye muri Kenya none arapfunzwe. Ibyo byabereye ku mutumba Ngomo zone Masaka muri komine Giteranyi intara ya Muyinga. Umunyagihugu yamuka mu gihugu cya Kenya avuga Igiswahili neza cyane ariko ariyunguruza ku rutaro ava Ingara aja muri Kenya aca akorokera kuri uwo mutumba. Iyo ngenzi n'urwo rutaro rwiwe bari mu gipolisi muri komine Giteranyi nk'uko amakuru atandukanye yegereye igipolisi abivuga. Ngo naho avuga ko yazimiye muri komine ngo yababwiye ko ahava asubira kugerageza kuguruka. Musitanteri wa komine Giteranyi Floride Nduwayezu akaba atarashobora kugira icyo atubwiye. Ari mu nama y'akazi aho muri komine Giteranyi hakaba haheruka gufatirwa umukenyezi muri zone mu ngano akaba yagirizwa kunyuruza umwenegihugu. Banywanyi bacu turabandanya kubatohoreza amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arebana politiki arebana n'ikibano arebana n'agateka kazina muntu ndetse n'ayandi yose ariko aravugwa ku bihangange bibiri generali Evariste Ndayishimiye ndetse na generali Arengiyome Bunyoni baza kubashikiriza amakuru yacu ari buze hanyuma we ico usabwa nta kindi uretse gubyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo.